Hello, air is not going. Ah, there's not right. I.
Pino, 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 Pino,
I remember when we were soft for the rest of this, you see a whole area, when we see us now.